Sawa, tusipofanya hivyo ikazidi, halafu kata shida kwa kina lekaji.
Hesabu watu, hesabu watu kwanza.
Building, come on, now hold it down.